Mnumzana, wena singathi mbani igama lakho?
Mina uChelesani Tshuma.
UChelesani Tshuma, ubule problem. Kuyini ade uhlupha kakhulu ukuthatha izidakamizwa?
Actually mina ngathi ngisebenza as a civil servant. Ngabhene ngasenze siba nama-problems notshwala.
Okay.
Kanti kunathi utshwala ngasesikolo ngathi 2005.
Owakubunatha kakhulu utshwala?
Benginatha kakhulu ama-hosta.
So alcoholic?
Ngenza-ke ngithi ngi-alcoholic kodwa bese kungigozela ama-problems ngathi emulini ngasemsebenzini.
Ama-problems ungasasebenzi kuhle?
Ya, ngathi isikhathi esiningi ngenda ama-problems okuthi i-performance yami emsebenzini, umsebenzi benganawo sawuqakathekisi ngendlela eyiyo. Isikhathi esiningi
usasebenza?
Ngisebenza lokho engisasebenza sini. But
wasusenzani ukuthi uncedakale?
Into ekhona ukuthi ngahlaliswa phansi ama-superiors ami emsebenzini. Bangathi bafisa ukungibonisa ukuthi into le engiyenzayo yotshwala ngazani ayingenzi ngiqhube kuhle empilweni ngoba ngazani imbisele muntu. So mina benginatha nje ngizitshela ukuthi ngiyasikholisisa ndabangani. But then bona obhoza emsebenzini bakunanzela ukuthi hayi into le ngingangaqhubeka ngayo singandimaza mhlawumbe emzimbeni kumbe ngigcine sengiseduze maybe kumbe ngigcine sengilahlekelwa la ngomsebenzi ngoba i-performance yami emsebenzini ibingasahambi ngendlela njalo bengasazonani ukuthi service delivery ngathi bisingani silungafika.
Manje wenzeni ukuze usile sebexoxe lawo wathi wayekela nje?
Angizange ngathi ngahle ngayekela kahle kahle. Ngathola usizo kumatron engisebenza la esibhedlela wangilinka abe-active Zimbabwe. Yiba bangathi inhlanganiso ekhangela nge-rehabilitation for people who are abusing drugs. So yibe bengithethe nje isikhathi nje like i-leave emsebenzini ukuthi ngixhasane labo sibe sifundisana indlela ungathi kumbe ichiyana lakho okwezidakamizwa.
Uzwa njani kulezi nsuku?
Ngathi sengile more than a month nginganathi utshwala. Ngibona ngathi kuyangisiza. Hhayi, ubukhanuka bukhanuka ngoba indlela ababekade sifundisana ngayo la madoda lawa bekungitshengisa la muntu bekungivula ingqondo ukuthi ngazani bengasela valu njalo ama-values empilo benganiyanisela sengiwalahla ngokuthi maybe i-situation elizweni ungathi imali zingane ziyasihlupha njengama-civil servant. Gcine sesibona ngani hayi imali zami khona zikwane ukunatha kuphela. So ngathi i-energy yami isikhathi esiningi bezengiyi-channela to ukuzikholisisa ngotshwala. But amadoda lawa nje ngokuba labo ngokuhamba la kuma-workshops abo ngigcine lami kungifundisa ukuthi hawu umuntu la kumele azithande njalo
aziqakathekise
lo msebenzi.
Usuthethe le muli?
Hayi imuli, ngangida abantwana kodwa ngilayo umuntu engiphila layo engathi ngimejeni.
Ungathini imeseji kwabanye ababele problem enjeni yakho?
Into engayikhuthaza kwabatsha mhlawumbe lalabo nje asebele sikhathi unathi utshwala. Utshwala singizake sithi into erongo but okuqakathekile umese kunanzelele ukuthi utshwala okwenza ma usubunathile wadawa okudlulisileyo yikho kusuka kungathi kuyasiphambanisela izimpilo. So mina ngakhuthaza wabatsha ukuthi bezame nje ezinye iindlela zokuzilibazisa ngaphandle kwama-drugs lotshwala ngoba into leyo uyiqalisa usithi yawukholisisa kodwa wetime ugcina u-increase-a i-intake, u-increase-a i-consumption ye-drug lenelo ugcine sokungena ugcine sokungazani khona yikho impilo nxa ungasakunathanga awusakwanisi ukukholisa nje konke ukukholisa osukucabanga kumele kube lotshwala phakathi. So ngathi ngakukhuthaza ukuthi abantu bezame ukwehlisa ngathi ukuthiya totally I'm sure ngabe kunzima kodwa ukwehlisa umuntu nje azikholisise kungela tshwala phakathi afunde nje ziningi indlela zokuzikholisisa empilweni ungazange wafaka utshwala phakathi.